Chapa Dimba Season 3 is here.
Chapa Dimba Na Safaricom, welcome to Nanyuki.
Karibuni Nanyuki.
Karibuni Nanyuki.
Karibuni Nanyuki, ndio shangilia timu yako.
Kamini mshangilie timu yetu.